Kodwa uma ningakhethanga kahle kuba usizi phezulu kosizi. Mhlambe nonke lana mangake ngithi ngicela ke ningiphakamisele nje uthi ekhaya ukhona umuntu ongasebenzi. Again phambi ngifuna ubone ukuthi bangaka abantu abangasebenzi emakhaya. Uma nikethe wrong kuba nje uma izwe lingakhethanga kahle kuba usizi phezuko sizi kodwa futhi uma izwe likhethe kahle kungena abantu abafike badala umsebenzi bavuka ekseni abantu bayosebenza yabona ke mina ngithi ke halala mphakathi ngaleli holo lihle linifanele liphatheni kahle nilivikele kulabo abangafuna ukuli vandalize abalone babulala amawindi bakhiphe ivalo ziyaqamba izingane ezifuna ukushadelwa noma nemncwabo uma izulu lina niba senkingeni liphathiseni okweyikhali zamantungu uma futhi nifuna ukubona uhulumeni ozokwenza into enhle kangaka ngomhla ka 29 njengoba eshila uBhungane sebenzisani ivoti lenu ngokusebenzisa umqondo kulolu khetho ayi inhliziyo ufuneka nje ibekwe eceleni ngoba sihlale bumnyameni siqhokile igipa zethu mawufike load shedding akekho kusala kukhanya kuye sonke buqe ebumnyameni manje ufuneka ivoti lethu sithi siqhubeke yini nokuhlala bumnyameni noma sifuna ozoletha ukukhanya kwansuku zonke masizokhokhela ugesi ipolitiki sibeke eceleni nje ipolitiki sithi izingane zethu sisafuna ihlale iminyaka eminyaka emihlanu yini emakhaya zingasebenzi na noma sifuna umuntu ozoqhamuka nento ehlukile izingane ivuka ekseni ziyosebenza abantu besifazane mawumshiye yedwa ekhaya uyakhiya eminyango makunesango ukhiya eminyango awukhiya esangweni yini ubugebengu igebengu ziyazenzela kubantu besifazane nisafuna eminye iminyaka emihlanu yini enjena ngoba uma ningasayifuni kufuneka kube uhulumeni enimfaka emandleni ongezukuhleka ongazithi nsi mayebhekene neyigebengu zazi nje igebengu ukuthi kunohulumeni lana wathinta imbokode zigqume ejele and no bail kusathetha icala lakho lokudlwengula nokubulala mali kulahle icala hambile hambile emphakathini life sentence igebengu mawuyihlekela izozenzela njengabantu bakithi ngithi ke halala ngeholi elihle emphakathi halala
halala
halala ngeholi elihle halala
halala
Hey, umhla ka 29 ingqayizivele. Usu